to a casino so na ene ya make say insurance brokers association ena won ene Ghana for di nkomodi ntia ehu hia say ensi ho obia eyebie omo kire mu se Ghana for dodo no abi ne kasa so onya mfaso enfem free insurance ho nanso ene wo se wajapade bi a wo bo ho ban a sempo free mu atorenchem bi asi a ehho ena mo anu free ba Adom Kasee edeba
wo hia insurance free say unim ne besi dachi yenyina yewo hoye minim se mi free ha kwe bibi beto me wo kwan so ana se made amato ai so me bono ebetimi asei ana se ebetimi intino uhia insurance de be a ebe bo wo hu ban na se bibi to dachi mu a ubenya hu sika wo de be hwe na and two empo free mu ma wo ho nchire wo nti eno nti na wo hia insurance
ehun hia mpo se apose fo be share se o so to insurance
ehun hia pa every se insurance no eye mra e na afei nso no e bia wo wenya ho ye mfa ne se wato wo ka wo de wo ho ato wo te wo ka mu a wo de ko e ba ni onam kwan ho no onke e bi nhye mu wudi ka ne pem na wo pra no ana se owu a na ono oyɛ innocent third party no na wakofa e car brenner on bia oni sika o de be hwɛ ne ho enti no e wo se police for show se wo beto insurance se de be ya BBC sa innocent third party na onam ne be bi no ye de abɔ ne ho ban
insurance wo hia maka e wo se ye to insurance maka na se se a me hwɛ wo na wo se me to insurance a kwan ben so na wo se me family to insurance.
Okay, a quite bebre wo ho a wo betimi ato insurance. Wo betimi akɔ insurance company ni ho akɔtɔ se se ɔmo wo apps a wo betimi ato wo so. Nanso e kwan a ɛyɛ kwan pa ankasa ne sɛ wo betɔ a free broker ho. Ɛsan sɛ broker no ɔbɛkyerɛkyerɛ policy ni ma kyerɛ wo. Nyɛ ya kyerɛ a ebia wo hu a wo ntia sɛ anaa sɛ nyɛ wo mu a ebia ebetimi di etia wo time a wanya claim a wo ho akyerɛ wo no. Obe chreche oni nyina mu nti ehia se ubeto insurance afa broker so se obi ye agent a na chese oye ejuma ma insurance company baako oye tied to sa insurance company nti ni product nko ana otumi ton ono so ni allegiance no eye to insurance company but broker no ono emre mu no oye professional a I was say or church or insurance policy no into any just one insurance company na or yet tied to only insurance companies are omuye registered omuye in good standing ni na